Maina to baba sokong matlini tai hai gamu ya ta kairim ne